so what a connection. Maumbindi a connection. Maumbindi a connection kwa Mungu. Inakufanya uwe connected na Mungu. Inakufanya uwe connected. Sema China,
connection.
Sema China,
connection.
Mungu azikie,
connection.
Jina la Yesu,
connection.
Nyumbani kwako,
connection.
Sema China,
connection.
Sema China,
connection.
Jina la Yesu,
connection.